My chest in on the beat, my ZZ.
BS Music Record.
Tovela, I'm a little lady, I'm born in the TV show. Allah, I'm born in the TV show, Allah, Allah.
Kgohlelelo, Kgohlelelo, izwala kateo mama. Kgohlelelo, Kgohlelelo, izwala kateo mama. Kgohlelelo, Kgohlelelo, ibisa kateo papa. Kgohlelelo, Kgohlelelo, ibisa kateo papa. Kgohlelelo, Kgohlelelo, izwala kateo mama. Kgohlelelo, Kgohlelelo, izwala kateo mama. Kgohlelelo, Kgohlelelo, ibisa kateo papa.